setsa sa phomolo sa Sun City se se amoetse matsatsi ana ka ho kgantsha mabone a Keresemese le dipina. Motsamaisi wa setsa Brett Hope ore sena ha sento e ka gelwang fatshe ha holo ka mora hore ba sitwe ho ba le mokitsana ona dilemo tse pedi tse fitileng ka baka la COVID-19.
Starting to see some real good positive signs out of the international markets. We're starting to see some increases in airlift to, you know, various locations.
Ba neng ba tlile ba se ba le moyeng wa menati ya mafelo a selemo.
Oh, I'm feeling wonderful. It's such festive opportunity. It's amazing. Yeah, really. Yeah. There was a time that we think things were going to stay like that forever, but it's fun being back like it was.
The feeling of togetherness. It's my first time after many years, and I've never seen something like this.
Jolo ka ha ba yang matsatsing a diphomolo ba itukisetsa ho ya dibakeng tse fapaneng. Re lakaletsa babuhi ba SABC matsatsi a monyaka le tshireletso. Selwane Gagau, SABC News, Rustenburg.